huwa anakuambiaje?
10 times a day.
Supposed to be like that.
Mimi nafanya kila kitu. I don't miss na sina aibu.
Unairingishia sana hivi kwa yule ambaye anaashia ajisikia vibaya.
Yeah.
Unataka kufahamu mengi kuhusiana na Porsche?
How?